mabandla amahle kaqunda kalanga kwazondi kangubonde kamamba kaluchaba kakhuboni nina bakaludonga bakanomandla bakadongo ontuliza nkomo oguqa kandlela kamphemba kasompisi siyacamagusha kaloku sihlweleza selenge njengoba niyazi kaloku ba siyanamkela kweli khaya ikhaya lenkcubeko yesintu ikhaya lamayeza okunyanga kaloku namhlanje ngulwesithathu usuku apho esiye size siphethe ngalo ixolo siphethe igqabi siphethe ingcambu siphethe iindidi ndidi zamayeza iba ngamanzi ngezinyimini ba yiloo nto ininzi kaloku iyeza besitshilo kule veki phele ukuba iyeza is anything and is everything siphethe zonto ke apha kweli khaya xa sithi siphethe amayeza namhlanje ke siniphethe liyeza elikhonziweyo kodwa ngoku siyabona beliyeza abantu abaninzi abasalilandeli kakuhle abasalihoyanga eliyeza kodwa eliyeza lenza kwenzeke eliyeza sithetha ngalo kuthiwa yintolwana sithi ke wena mntu nomdla wayo le nkqubo yelikhaya ekwenzela ukubingazi kuphose you just hit the notification ukwenzela ubana xa kukho ividiyo engenayo ukhunjuzwe usubscribe ekwenzela uba ube ngomnye wethu kulo elikhaya ungapheleli ngokubana uvele vidiyo yentolwane sithi ke wena mntu uthi ndinomdla wozazi ezintolwane nezinye 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 ezikhoyo ezifundwayo ndiyadiko kumane ndiva into ibenye ngeveki ingaske nam ndiyilandele into yamayeza sithi kaloku just visit www.vusilanga.co.za uye kulaa ndawo ithi about us and the academy uzawufika ikhona ke ilinki phayana ozayicofi kuthathe le linki kusekwifom ukuba unaloo cellphone yakho only just do kukubhala igama cellphone bhala iadress ubhale ezo nto zimbini ezintathu zitikishwayo ube ugqibile ulinde ke ukuba isikolo sivulwe the current group is now 3 weeks kule Saturday which is 2 days from now three days but Saturday izabe ilusuku izabe iveki yethu yesine sishekelwe last week ba kaloku i-sessions ziba yi-8 is 8 weeks sijoyine ke mntana omhle one of the things that we want to achieve izihlwele zivuma ingaske sibe nabantu abazawuthi bafunda amayeza esintu to a point yode bakwazi ukwenza le nto kuthiwa is to formulate umntu athathe labatheka ayenze ibe yicream omnye athathe labatheka ayenze ibe yilotion omnye athathe labatheka enze labatheka soap omnye enze labatheka juice sizipackage kaloku ezinto zethu if you visit ezi chemists zesilungu ufika zinazo ezilabatheka uyayijonga enye yenziwe some laboratory somewhere abantu abangayisebenzisiyo noyisebenzisa le labatheka abayenzela thina sithi we need to formulate bantu abahle ukwenzela ukuba kaloku ezi zinto zethu kube sithi ababhenefithayo more than ukuthina basibe zii-customers nantsi ke into endiyi-emphasizayo I know ukuba ikangeni kwabaninzi I will keep emphasizing it until yenze isense to know amayeza is well and good ukuba wazi amayeza uba asebenza ntoni ekunyangeni izinto zasekuthakathweni kubuyiseleni into ezimdaka but is very important uba ulazi eli yeza uba lenzani medically because umedical ungu-everyday use imagine if eyazi uba ilabatheka igxoto thikoloshe but awuyazi uba is good for your skin is good for so many other things iphela ke ngoku wena mntu othi ufuna uformulate ingakuncedisi because everyday use idilishana nee-medical conditions masiwafundeni ke la mayeza siyazi ukuba enza ntoni for umntu onengxaki yangoku omnye unengxaki yeskin omnye unengxaki ye-ulcers omnye unengxaki yamehlo omnye unengxaki ya this and that ayanceda ke la mayeza ethu pheza bhele sivile intshumayelo yakho yasentabeni khawuthethe ngale nto yanamhlanje bhele intolwano uye kusishumayeza masiwagawuleni siwarhuqe ke singene kuyo intolwane bayibiza ngoyibiza kabanye bathi yintololwane abanye bathi yintolwane ukubana ke wena uthanda la magama amnandi endithi xa ndiwabiza nam ndibambelele ngomlenze ebhedi the botanical names i-botanical name ke le ntolwane kudwa yi-elephantoriza elephantine noko eli liyabizeka elephantoriza elephantine ninzi i-elephant kule nto yeli gama The English name ke ngu Elephant's Root. Afrikaans, tata nam ke kauti Afrikaans, Bas Vortel, ndiyabona ubas naye. Ukhona kulo eligama inobe eligama lithi lentolwane inabo ububhasi obuthile kasisuthu bare ke musitsane kanti thina manguni ke njawe sitshilo sithi intolwane abanye bathi yintololwane eliyeza iba sisihlahla esithile singathi hambeliphi ozawusifumani kakhulu kwindawo ezidry asikayiboni ke kwelimonti kudala sijikeleza side sibhekele ngathi sesibhekela phelwandle sicima mhlawumbi xa uyawubhekela phaa kude uzawuthi uyibhaqe hayi bathi ke abantu bayo uyayifumana nakuzo iindawo ezingekho dry kodwa ke ixhaphaka kwezi ndawo zidry kwenziwa ntoni ke ngayo okanye rather isetyenziswa ndawoni kule ntololwane indawoni le isetyenziswayo kodwa kusetyenziswa isihlahla ke mntanomhle kusetyenziswa igqabi kusetyenziswa ingcambu kusetyenziswa amasebe one of izinto esizifundayo ke xa sifundiswa ngamayeza ngabadata kudala benyanga bathi xa iyeza kuthiwa kusetyenziswa igqabi sebenzisa nexolo usebenzise nengcambu because is the same plant okanye is the same tree why uzawufokhasa only kwingcambu xa kuthiwe mayibe yingcambu when it is the same tree nakuyo ke intolwane kusetyenziswa yonke loo nto but ixesha elininzi uzawufumanisa ukuba kusetyenziswa isiqu abanye basebenzise the root the bulb esasikhondo ntolwane iya ngokuba usifumene sinjani onye izawuba yingcanjani engahambelanga ndawo omnye ayifumane into ebuqinakho qonda uba lena ndingade ndigibisele nokugibisela ngayo xa abantu befuna undikhuthuza what are the medical benefits ke zayo intolwane intolwane liyasinceda isisu mntanomhle wena mntu onamaqhakuva iyakunceda apha esiswini ukuba uyopha iyasetyenziswa intolwane wena mntu onesifuba njengoba sesinezi problems esifuba nje sizithathe china iyangena intolwane mna iadvise ke mntanomhle and I keep sharing le advice ukwenzela ukuba abakwazi ukumamela bathathe bayisebenzise ukuba kuthiwa intolwane iyasinceda isifuba we discussed umhlamba amanzi kwathiwa uyasinceda isifuba we discussed umkhwenkwe kwathiwa uyasinceda isifuba we discussed namanye amayeza ekuthiwa ayasinceda isifuba wena mntu onesifuba waye ungathathi yonke le nto yenza isifuba kuba kaloku kumayeza esintu ayikho le nto kuthiwa ngu-drug-drug interaction ucaba eli yeza liyakhabana neliya ngamayeza esintu lana ayasebenza asebenzisane mayincedise lingalizanayo nenye incedise ngezanayo sikhabe le nto yasechina siyibuyisele kowayo zithi zifika ezo vaccine zifike siqatula siboshoti bethu sizijogela thina singenaxesha lazo ivaccine yasebenza ke le nto ukucoca isibeleko mama othe waphuncukelwa sisisu bayayazi oomama bathe baphuncukelwa zizisu you end up needing i-antibiotics bayayazi ke abantu abangoomama singakhange singene what becomes iproblem xa ukhuphe isisu sigqithe sayithetha xa siseklasini wena mntu ngutata ke othi yeyi umdla uyaphela indoda endisebenza nayo phe ngumbathane umbathane uyafunga ngentolwane athi phele eyi intolwane emnandima ngayo phele tyeni mbathane uma ngentolwane yamnceda kumbathane ke bancede nabanye ootata iyasithoba isitshisa ke intolwane omnye umntu kayidibanise nesicimamlilo hambe uyosikhangela ke isicimamlilo sisincokole sangena ntsulu ngaso dibanisa intolwane nesicimamlilo ukuthoba isitshisa kuphumle kwezinto zasesibhedlele oburhatyalaza namayeza udunukela yeza iyancedisa ke nakuwena mntu onamathekethekhe le nto kuthiwa yi-dysentery xa uya etoilet ufumanise ubuyahambisa uhambise amathekethekhe eyincedisa ke laa nto intolwane phinde sidibanise nayo lento kutwa sisicima mlilo ku treater yi eczema sincokoleke nge eczema ngobe si discuss skin conditions phayana eklasini sayi treater lento kutwa yi eczema sayi treat psoriasis yangena ke intolwane ukunceda esa skin masiyekeni ke xa sinezi eczema uthi eczema ngelinye ixesha yo eczema mntana omhle yimilambo ethile ngenye ixesha ziinto zakokwenu ezifuna uba ugoduke uyohlanjwa ngethuthu lakokwenu wena mntu othi ndikhulele kuloo tata kuloo mama bayakukhumbula bafuna ukubona khawukugoduke kaloku le eczema uyeke ukuyitriti oko wena wahamba oogqirha utriti i-eczema kanti le nto yinto efuna uba uyigodukele uyohlanjwa ngothuthu lwasekhaya uvuke iphelile wena mntu othi ndinee-hemorrhoids bilisa usele uyeke le nto yezima ndinga-advertise apha abantu abahle siphinde ke loo ntolwane siyisebenzise ekumiliseleni. I must be honest, I've never used intolwane kwiinto zokumilisela. Bakhona bayisebenzisayo and they tell you ukubana ukuba uthake kakuhle mntana omhle liyataka intshontsho. Malitaka intshontsho kaloku sifuna uteketisa kumntu ke onezilonda ezingapheliyo. Iyanconywa intolwane ukubana iyasebenza. Njengoba sisitshilo kwabantu abaninzi bayazi uba yinto yemfuyo intolwane. I've got a friend of mine ayiswezi by intolwane. Phela iyandincedisa kule mfuyo ndinayo, ndibuze uba iphi na le mfuyo yakho nadla ngamandla ingathi awunamfuyo. Hayi, ezinja zam zii-7. Hayi bo, dla ngamandla ezinja. Ingathi zinebhula nje ezinja zakho. Ayisezo zinja mos ngoxa zinje. Kuba mna ndibona iinyoka enothi xa inokuluma le nje ifake ityhefu ngovuka esibhedlele okanye ovuka emangcwabeni. Noko dla ngamandla xa ufuna imfuyo. Uyenzani ke umntu onemfuyo intolwane? Yasebenza ke intolwane ke bantu abahle ixesha eninzi okanye largely okanye the only way oyisebenzisa ngayo kukuba uyibilise, ubilise lo gaqa okanye ubilise yonke loo nto gximfigximfi, ubilise ugalele imfuyo isele. Xa sithetha ngemfuyo ke ngaphandle kwezazinja zikadla ngamandla sithetha ngegusha, sithetha ngenkomo, sithetha ngenkukhu, sithetha ngebhokwe, sithetha ngehagu, sithetha yonke nje into efuywayo iyasebenza intolwane kuyo imfuyo. But is antithelmintic. Siyakhumsha ke ngoku bathi iyayibulala into ekuthiwa yi-parasite. Ithetha loo nto ke laa gama antithelmintic. Hey bele, kawufuneka ngathi uyaqina apha ekubambeleleni ukuba nawe ngoku ingathi uyafana nodlangamandla bele besikuthembile. Igudi ke kwii-parasites, uyazazi iinto ezineengxaki zee-parasites. Iinkukhu ziba nee-parasites, iigusha. Phantse every animal iba nazo iinto kuthiwa zii-intestinal parasites. Yancedisa ke le nto ezi-antibacterial. Ezazintsha zikadlangamandla inoba kakwazi uyenza le nto because iyayincedisa le nto ekuthiwa ngu-antibacteria. Ezaa skin conditions ezenziwa yibacteria is antifungal, is anti-inflammatory. Ukuba unesilwanyana, most animals uba azina bacterial problems it will be viral okanye it will be fungal. Iyancedisa ke intolwane, iyazithomalalisa ke neentlungu ezi zintsha zikadla ngamandla zinebhula inoba sezincedwa yile ntolwane ukwenzela ukubana zingavi izintlungu kuba zigcwele izilonda. Is also antiplasmodial. Antiplasmodial bathi yazilwa ii-parasites ezikwi-group ekuthiwa yiplasmodium. Ndiyayibona iplasmodium le ingxaki. Ingu-antioxidant ke le nto. Sitshilo kuba ufumanela gaqa uyagximfigximfigximfi ubilise ugalele izinja nkukhu bhokwe yakho yonke laa nto isele impahla yakho kuba kuthiwa iba nomdla wokutya yakuphelisa ukukhohlela apha ezimpahleni kuba ubuninzi ziyahamba zihambe zibe nenewmonia. Ubona inkukhu kuthiwa iyakhohlela, omnyaba uzuba inkukhu ikhohlela njani. Iyakuphelisa ukuhambisa, njengoba sesitshilo uba ne-disentry emntwini yayenza iyayistopa. Iyakuphelisa ukuhambisa ezimpahleni, njengoba sesitshilo ukuba sathi ibulele ezaa parasites. Ezaa parasites the main ones ke zezi seswini like iintshulube. Apha ezinkomeni ke kuthi inkomo yakho xa ine-retained placenta, le nkomo yakho ithe xa ibeleka ayaphuma iplacenta, intolwane kuthi uyayincedisa uba mayiphume laa placenta. Is a good tonic ke mntana omhle, particularly for izinja. Utsho ngezinja ezingafanezi ezingadla ngamandla izinja zakho, ufumanise uba noko zidlamkile. Iyayibulala nale nto kuthiwa yi-black quarter, bathi ke inflammation with gaseous edema. Ufumanise uba izilwanyane zakho zizawuba nento ngathi zibudumbarha xa uthi uyacofa, kutshufutshufu ngathi kukho umoya. Iyayipreventa ke loo nto. Andinazo ke izintsha, ndiyanobe sifo siyinto exhaphakile yona. Kuthi ayipreventa into kuthiwa yimange disease, imange kuthiwa yile nto ixhaphake ezinjeni. Inja ibe ngathi nebhula, sithetha ngezinja zikadla ngamandla zinelibhula, kuthi intolwane iyazinceda udla ngamandla inoba le ntolwane yakhe uyithenga seyibolile. Iyasebenza ke loo ntolwane mntanomhle. Yifumane wena mntu unegusha, unebhokhwe, uneenkomo, ukwenzela ukubana nomkhondo lokuba kaloku ukuba intolwane le uye wayithaka kakuhle, uyidibanise nedizili, uyidibanise nembozo oil. Sinayo ke imbozo oil apha ekhaya. Xa ugqibo zidibanise, khawuyigalele apha ebuhlanti. Xa zingena iigusha neebhokhwe neenkomo zakho, zinyathele phezu kwale kwayonke le combination le mbozo oil dizili nayo intolwane, ukwenzela uba naxa ziphuma apha ebuhlanti zigqithe kule ndawo ugalele kuyo iyeza lakho, so that zisinde kule mikhondo yasekuseni. Bayadikwa ke abantu xa uthetha ngezinja ne-medical, phele sifuna unyanga abantu abagulayo thina abathakathwayo. Yenzani intolwane emayezeni njengoba oobhele benyanga nje? Yenza iinto ezininzi ke mntana omhle intolwane, sizibalile. Thatha wena nale kuthi inceda izinja, xa kuthiwa ngu-antibacterial ayiyeki kuba ungumntu. Xa kuthi azibulala ii-parasites ayizuziyeka ezi zakho kuba ungumntu. It can even be better. Ifake kuwo onke amayeza okulwa imigqwaliso, izichitho, izimnyama iyangena. Yifake kumayeza xa ufutha, xa okonye kuthiwa xa ugquma, uyifake kumayeza. Wena mntu uchelayo, bese sithethile ke naxa uchelela imikhondo siyayifaka, iyangena kumayeza okukhupha isilwane. Bevange ke amayeza esilwane ke mntana omhle, ungathathi intolwane uthi ukhupha isilwane. Iyangena nakuyo imikhondo, siyayifaka ke nakumayeza entlahla. Is one of la mayeza ayi-double adapter. Ngobe si discuss amayeza ke last week, sithe amayeza you get black, red and white. Sathi bakhona o-red bangapha, bakhona o-red bangapha. Intolwane ke yenye yala mayeza akhoyo both e-south nase-north. Bazawuyazi ke abantu basesikolweni intshonalanga nempumalanga iyangena i-north yephi kanenenentontoni, but amayeza angapha xa kuphuma ilanga namayeza angapha xa kutshona ilanga iyangena intolwane. Iyangena kumayeza okucoca igazi, kuzo zonke iimbiza ezenzela ucoca igazi yifake, kuzo zonke iimbiza zamadliso yifake. Sithethile ke kwiingxaki zootata, xa ufuna uba ngutata noko qinayo ume njengombathane iyangena. Nabo oomama, umama othi ufuna naye ayoyise le ndoda kuwese xa ifokofoko njengobhele, usebenzisa intolwane. Siyayifaka kwi-sexually transmitted infections, including infections ezihambe zibe ne-discharge. Siyayifaka kwiimbiza zesisu, sitshilo umzekelo xa unengxaki njenge-dysentery. Siyayifaka kumabekelo. Iyasebenza mntanomhle le ntolwane. Hamba ke wena uye kubo abantu abathengisa amayeza, uzifumanele intolwane uyisebenzise. Is one of the best tonics. We've mentioned ezinye tonics enye yazo le uzenzele umuntu oformulateayo your herbal tonic. Uyinkonxe kakuhle uyifake into ezifakwa ipreservatives uzame umuntu onokudisplayela yona usithengisele a herbal tonic ezawube i-free from side effects. Nantsi ke intolwane wena mntu othi ufuna uformulator usithengisele, khawusithengisele. Sisakulindile ke mntana omhle ukuba ube sesi sityebi esisebenzise amayeza esintu ukunyanga, ukusinika i-tonic. Mhlawumbi sakhe siyeke nezi energy drinks sesi-addicted, khe sisebenzise amayeza esintu for energy. Masibulele isihlwele ke zisinika la mandla noba sikwazi uyozenze zi-tonic. Sibulela abantu badala balela ukuthula besijongile kodwa sithi balele. Siyababulela ke zo zihlwele sithi makube chosi kuzo kube hele camagu.